Pamba sidibane noprote sesiyaqala masithathe ithuba sidibane notata wakhe ke simbuze imibuzo ngoprote because uprote fortunate enough sifike kuthi usavasa sawudibana notata wakhe ke oku nanga utata wakhe makasichazele ukuba ungubani waphi insusa yakhe dadam
okay but
ewe da
mna ngokwegama lokubizwa lokuzala ngabazali. Ngingutatasi. Cundulo. Apho ndizalelwe khona ke ndizalelwa apha emnyameni. Apha emnyameni. And then uprod kumntana wesibini.
Okay.
Kubantwana bam.
Uyalazi igama lathi uprod.
Yalazi.
Okay.
Kodwa ke ngokwegama esamthiya lona thina ngusonwabile. Yeah. Usonwabile. Umntana wesibini kubantwana bam.
Okay.
Bantwana bam basiphoso.
Okay.
Yeah. And then uprod apho azalelwe khona. Zalelwe engqushu ephedi.
Okay.
Yeah. Kwindawana kuthiwa kusegleni.
Egleni.
Eke. Ngolo xesha. Khula ke le tyongwana. Ndizala ke phofu mna. Ndisenkonzweni. Zalelwe enkonzweni. Zalelwe enkonzweni.
Okay.
Le ntwana. Ndisenkonzweni. And ke ikhona le nto yokuba senkonzweni. Enkonzweni ke ikhona le nto uba muhambe wenkonzo. Ya, ikhona le nto uba umkhonzi wenkonzo. Ke. And then ke ngoku inkonzo ke ebendiyikhonza ke okanye endiyikhonzayo ke seyilonkonzo nkonzo yomculo ke
okay
nkonzo yomculo nkonzo ebendiyikhonza bonke ke abantwana bam ke becula ke enkonzweni kodwa ke yona yazama ke uvela ngokomculo kwaba bantwana bam yazama ke ukuvela yathi yavela ukuza ngoku kanti ba ke ngoku nakweza ngoma zenkonzo ngoba phanje sicula iyakwazi ke ingoma iqambe ngokwayo ya khona amaculo bas khona isound ba iqambe ngokwayo yaye ke ngoku nxa kuculwa ke ngoku ikwayari ke ngoku iziqambe le kwayari xa kuculwa beme ngenyawo abantu ya ngemongenyawo ke iyavaka into yenzayo
okay
kodwa ke into engavulekiyo into yoba kuthi nxa kuculwa abantu bancokola baphuma bayibotshaya hayi yiyo le nto ndisithi ke le ntwana ke eyagqama ke kwaba bantwana bam phofu ke ndicinga into yoba inoba ifuze kuloyise ngoba ke ndiyacula
nawe uyacula
ndiyacula
thini
yiyo le nto ke ndiqomba ke ifuze loyise qha ke kuthiwa ke imfuza iyegqithisa imfuzo yadlula ke ngoku and then ke le ntwana ke ukuza ngoku kwisemva kwalo mculo kanti uba ke nokukhula kwayo ke nonina le ntwana ihleli nje yenza lo mculo ntonto deske phana phaa ke nditsho kwedini lo mculo uzawutya ngawo uzawuthini ntonto ndithi hayi ndibone ke phofu kayisegazini into nxa isegazini isegazini like ngoko mntu uxokayo yazi umntu oxokayo wamnqanda umncamo nxa isegazini ngokwesela nakwamntu kuyakwazi uba ispekile umntu asifake
epokothweni
segazini laa nto ubabusela bona uba ke nomculo nakuyo ke segazini
ndiyakuva ndiyakuva
yiloo nto
umhlawumbi abantu basothukile kwa uprod uyacula le nto umculo sorry uyakhonza nale nto phaa enkonzweni umculo ukhona ngeyiphi le nkonzo xheko la
inkonzo endikhonza kuyo inkonzo yabapostile endala old apostle church
okay ndiyayibona ke ngoku ndiyayibona ke hayi ke naba awi batsho kwasabatsho kwasa xheko lam batsho kwasa andichazele xheko lam usonwabile prod wesintu unjani apha ekhayeni
bawu
ndano njani
hayi ngaphandle kokumnyusa kuxoka kwathina no umntana orayithi kakhulu ubu right ke yabona lanto bo right ke mina ngizwe ndithi ke noba kusemngqabeni athi umuntu hayi bengumuntu lo ndivuna ichaza bengumuntu njalo ungasikwathi ngumuntu lo nayo ke I right buyithethisile yeva and ke ngumntana o right nalapha phakathi obanye abantwana ikhona lana umntana mazuve mhlawumbi noba kukho uve mhlawumbi mhlawumbi ubethe abanye mhlawumbi ke bake bakhona nabanye abangase zantsi kwakhe mhlawumbi ubethe abanye okanye ngonjalo umntana uyamosha apha endlini no hayi ngumntana orayit akakhulu akakhulu akho nto
no ndiyakuva le ndiyeli xa ukhulisa umntana uye ube namaphupho uqonbe apha ndikhulisa igqwetha apha ndikhulisa ugqirha waye waziva njani xa uprod kufumanise ukuba unobizo lokucula lokuba yi-artist yosini waziva njani kuba ndinethemba lokubana ngexesha bumkhulisa umenzela yonke into ubungajonganga loo nto ubungajonganga loo nto kuye kodwa kuthe kanti unelobizo yena waziva njani wathini emva koko kwenzeka ntoni ngoku
no bhuti ndeva kamandi waba ke enelicandelo lolandela umculo ngoba unoba ngibeka ndive kamandi yabona umntana funeka uba xa ngenayo into ayilandelayo ne uphela abe ngumntu othe sawenza into ezimbi ya ndavuya kakhulu ke nxa ndibona uba kukho into ayilandelayo yomculo yayibona ya
hayi ndiyakuva that ndiyakuva so icacile xa usithi wava kamnandi ekubeni ethathe le career yomculo waziyeka ezinye kuthetha uba ke ngoku utata uyamsapota uprod ungakuye uprod amazwi omkhuthaza xa mose singabantwana thina sizama le nto sithi soyibona uba ayilungi okanye ayisilungelanga namhlanje sifuna uyiyeka amazwi okumkhuthaza ukuba makapushe abheke phambili bewasithini wasakuye okanye uba unothi uvuka kusasa athi uyayeka ungathini umtyhalela uba makangayeki
hayi lizwi lam lithi kuye langokutsho ke qho ke eneneni ke ndithi kuye into ayiphiweyo makayikhozele iyayibona into ayiphiweyo uphiwe ke umculo ndakutsho kuye yilandele le nto iphiweyo ndakokuthi ke kuye ke ndithi ke uyabona xa ungumntu oculayo okokuqala ne even funa ukuziphathe kakuhle nakweziglasini ungabi ungumntu osele utywala yabona even nomntu icuba ungabi umntu othesayo ingabi ngumntu nalapho ekuhlaleni owenza izinto funeka ube ngumntu ohloniphekileyo ngoba kwamculo lenxa ucula jonga abantu abaninzi ngokucula bajonge kuwo bayadana nebabeveke izintwini kwezimpi ya bayadana xa ucula kaloku ngenixesha weske xa ucula udlulisa imeseji ebantwini funeka ube ngumntu orayithi yabona uzikhwebule kwinto zosela utywala nakwento ezimbi ungabi ngumntu othesa nathi into endimkhuthaza ngayo
no ndiyakuva le ndiyakuva ukuba ke ngokutatam kunokwenzeka ngomso kuthiwe uprod ufumene i-recording label erhawutini ndiyayazi irhawuti liyaba ginya labaqwenga abantwana babantu ungathini kuye kwakusetyenziswa kweziyobisi kuserhawutini ezazinto zimbi zenzeka khona ungathini uyahamba ngoku uphatha ibhegi yakhe uyaphuma uthi tata ndiyahamba ndisayophanda erhawutini ungathini amazwi okumxhobisa amazwi uba makahambe naye omelela apha endleleni
ya amazwi okumxhobisa kaloo bhuti kukumchazela yabona ke apho uyakhona zininzi izinto ezinokubangela into yoba uphume ngaphandle kule nto uyiyelayo phaya okokuqala Xophumleyo bafune ukujonge kwaJobile. Ijonge ezakubangela bawuphume ngaphandle. Because umculo lo ukubuildela eburayiti. And umculo lo ilento uzawuphila ngayo. Xa upha ingqondo yakufune kube kule nto. Apheke kule nto uyiyeleyo phaya. Ungazihoyi zonke nje izinto.
Yes.
Ezinokubangela into yoba ufumaniseke ungumntu orongo. Yabona? Nango amazwi okumxabisa.
Hayi. Manibulele tatam.
Okay, buti.
Bekungekho amanye amazwi okugqibela phambi kuba sikushiye. Obafuna watsho.
Okay, athi amazwi wami okugqibela apha kuye ke. Xa ndimbona ke nawe siza nawe ngolu hlobo. Makazame ke ngoku athi nca kuba ke nditsho naba bantu bokuthi nca. Umntu umbone usentweni ungahambi nomntu umbone akakho ntweni lo mntu. No, sukubambelela kwinto nokubambelela kwinto oyibonayo.
Yes.
And ke ndidla ngotsho kuyintsatsho nangoku mna ndizawufa over 16 nangoku.
Yes, yebo umathi unale 49.
No, yebo kuziphatha kakuhleke bake nangoku. Ngandibona nxa upha ipostik kuthiwa kwixhwane phaa. Xa ndinyadela ixhwane phaa. Abantu bayaphika bangulo mntu over 60. Ukuziphatha kakuhle nditsho naye ke kuye ke. Zange iinto zelizwe ndizitye. No, zange. Ndithi ke ilizwi lam ke athi amaXhosa igqabe aliwi kude emthinwane.
Yes.
Akafane nam ke.
Yes, xebo lam.
Ba ke mna ndizawufika pha ko-92.
Yeah.
Hathi uzawufika pha.
Kwasekuya.
Then ba ke ngokumxhobisa ke azame ke ngoku ahambele phambili. Abambelele apha emculweni akwazi ukuphila ngaloo nto. Nabandile andisekho. Yeah.
Sivile ke babukeli uthi utaka prod wesintu uprod makazame ukubambelela ithi ke ngokwelami ukubana thina kuzabambelela uprod kuzafuneka sithengeni zuka EP promoting zuka EP maliphele guys if ever bese shelfini kodwa ikho se shelfini masidownloadini kamandi kuba internet bethu iyafumaneka izuka EP 7 tracks kulo album ngosesana.